abanye bambiza ubawo, abanye bambiza uSiphakade, inceku yenkosi, umdali wezinto zonke, umuphi wesipho sami, sesikhiya ngothando lwakhe,
sithi viva ngenkosi viva.
Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo. Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo. Sathanda somvala umlomo, exoxa lomfana limenemele. Ngenkosi ngiphethe ukholo, ngihlala ngishisa ngupelepele. Impuzu edle mini, angishaywa luvalo ngisuselesele. Endleleni zami, ngiphethe le hawu lenkosi ngiyamfimba uSathane. Wemngane ngiyabuza, iraiti lempilo ephilayo, yeah. Azame ukushintsha, asikho isihlahla sokuqa namaxolo aso. Isipho sengilanda, ngindizela phezulu mfana bangibiza umbalani. Nasefuleni, ndigoba msenge wena manje sudliwa zimbuzi. Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo. Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo.
Vuka 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 vuka, toha 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 toha, toshiya indiza yaqala. Irapture flight iwe mame, iyaza ngesivinini bo, ilanda abantwana benkosi. Sesingena heaven ingacilongo, sicula ingoma ngengilosi. Phethe nengemba yomoya idimoni ngiyalikhatha. Ngicela lingivumele bo, lengoma ngiyashaya. Ningibiza ngendunu makoya, inkosi yesibaya. Ngigiya ngothando lwenkosi, devil is a liar.
Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo. Indosa kusa, kwakhala nekhude ngiyoshaya ngedolo ngiyothanda. Awe mame, wonke amacala ahlanjiwe ngegazi lenkolo.